Bala u 2.75 njenge simplified fraction. Uyabona xa soyipractisile le nto uzayibona ilula. Kodwa ke ngoku sizakhe siyicinge kuqala sikhe siyibone uba isebenza njani. Uthulo unguthu u-two ones, so ngu-two sizambhala yedwa. Sibe nongu ndithi ndizawubhala ngenye ikhala. Sibe no-seven olapha kwi-tenths, u-seven lo olapha kwi-tenths. So uthetha uba ungu-seven over ten. Bese ke ngoku sino-five okwi-hundredths place, uthetha uba ingu-five over 100. Ke ngoku uba ndifuna ukuyibhala le nto i-simplified fraction okanye i-mixed number, funeka ezi fraction parts ndizi-ede. So ke ngoku funeke ndifune i-common denominator yam. Izaba kubani i-common denominator yam? Izaba yi-least common multiple yam phakathi ko-100 no-10 and ngu-100. So ke ngoku masitshintshe lo 10 simenze u-100. Ukumtshintsha kwethu sikuzawufuneka simmultiply ngo-10. So xa umultiplya into ngo-10 uphaka u-0 apha ekugqibeleni kwayo. Xa uyenzile kwi-denominator kuzawufuneka uyenze nakwi-numerator loo nto. So ne-numerator nayo sizayimultiply ngo-10 sifumane u-70. Sifumane u-70 over 100 ofanayo no-7 over 10. Ke ngoku singakwazi ukuzi-eda as fraction. U-70 plus 5 ngubani? Ngu-75. I-denominator yethu ngu-100. Ithetha uba loo nto singayibhala le nto sino-2 no-75 over 100. Uyabona ke ngoku uba le nto ubunoyifunda uthi ngu-2 and 75 hundredths. Asikagqibi ngoba ayo-simplified fraction yonke le. U-75 no-100 bane-common factor. And i-largest common factor yethu kanye eyona namba enkulu engenayo kuzo zombini ezi namba ngu-25. So ngu-25 ozawungena apha kuzo zombini. So sizawudivayida zombini ngu-25. U-75 xa umdivayida ngo-25 ngu-3. U-100 umdivayida ngo-25 ngu-4. Le nto ithetha uba i-simplified fraction yethu ngu-2 and 3 over 4. So xa sowuzenzile zaninzi ke ezi problems uzayibona uba ilula. Awuzudinga nokuyicinga kakhulu xa sekudala uyenza le nto. So ke ngoku lapha siyayibona i-answer yethu ngu-2 no-3 over 4.